zonke laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo ngiphinde nginamukele kweza namuhla lonhle naye uPromishamase Lana ke ezinkundleni zokuxhumana sekunesithombe sika sisi oshayekile ongekho right uthi wabomvu ke ezihlathini ke nasekhanda. Lakhomisa khona ukuthi ushayiwe lona ke wesifazane ushawe ngowesilisa athandana naye okungubaba wengane yakhe umesho ke uthi ke ubedakiwe kwasho ukuthi ke wasedakelwa kuye wamshaya njoba elimele kabuhlungu kanjena. Kanti ke ibhalile intokazi yathi namhlanje ngibongile ngiyaphuma ngisho kungathiwa uthando luzigaxa but impilo yami ibalulekile ukudlula lona thanks ngelinye ilanga ngizofa ngishiye izingane zami egameni lokuthi baba wezingane umuntu mayedakiwe kumele aziveze yena ukuthi unama akumele eziveze ukuthi unamandla mangakanani wase wakhuluma ke omunye wathi machitha niyenzelani lento koze kube nini kanti kanike niyaxwayiswa ke nonke ukuba Uma ukurelationship ohlukumezeka kuyo usheshe nje uphume kungaze konakale ngoba abanye kuvele konakale kakhulu uthola ukuthi ke ugcine eze eshone impela ngenxa yokuhlukumezeka uthandweni zingakweza namuhla siphinde sihlangane ngokuzayo